Bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe rihingura isukari Soshimo bafise impungenge ko umwimbu w'isukari utazoba mwiza nk'uko bari babyiteze. Ivyo bakabivuga bafatiye ku mwimbu w'isukari umaze kuboneka kuva aho isekeza ryo guhingura isukari ritanguriye ku munsi wa mbere w'indwi iheze, igenekerezo rya 17 Mukakaro uyu mwaka. Gushika kuri uyu wa mbere hamaze kuboneka amatoni 133 y'isukari yonyene, ni mu gihe ku bw'isoko ryacu aho muri Soshimo muri iyo ndwi imwe ngo bategereza kuba bahinguye n'imiburiburi amatona 600 y'isukari. Uwo mwimbu udashemeye rero ngo ni ingaruka mbi zaturutse ku mavuta atari meza yashizwe mu mashini zisya zikoreshwa mu guhingura isukari aho muri Soshimo. Ayo mavuta ngo akaba yarononye cyane ivyuma bigize izo mashini, ibituma zikora nabi nabi, aho ngo basigaye bifashisha imashini itanga umuyaga nkuba bita groupe électrogène mu rurimi rw'Igifaransa kugira ngo izo mashini zishobore gukora, mu gihe n'igitoro gikoreshwa iyo mashini itanga umuyaga nkuba uheze ugafasha izo zindi mashini zisya ari cinshi cyane, bakakigura amafaranga y'umurengera. Abakozi ba Soshimo babona ko iryo shyirahamwe ririko rihomba inshuro zibiri ngo kuko ivyo vyuma bisya bitariko birakora neza, kandi hakaba hariko hasohoka amafaranga menshi y'igitoro gikoreshwa kugira ngo n'uyo mwimbo muke ushobore kuboneka, ari naco gituma abo bakozi b'ishyirahamwe Soshimo baganiriye na radio RPA basaba bashimitse leta gukurikiranira hafi iyo ngora iri mu ishyirahamwe Soshimo kugira ngo abategetsi b'iryo hinguriro baguze ayo mavuta atariyo yononye imashini zisya bamenyekane, hanyuma babazwe ayo manyanga bakoze amazi atararenga inkombe.